ọma bua me bebre
Openipa Woda Chebi College of Education ano ene Reverend Charles Ofosu Ayarkwa na openi de futu amampanifo a womo hye adekyre ene enhumasu ahonsem so wo memu se womo momode ase enipa agent ti abeya chechefo ene achechefo nso a ekyre safo yade no wa akade bia obehia na ebetumi aboa ama wo dwuma wo di ne dada sa chechefo no ebetumi akonkan wo fa sa akade no ema won se ne beya won so opepa wo so obeya chechefo ebe
wiepeye ma ehia ebe ma adekyere ne adesua koso no yen sentiment kan ni nyina se ne yesefata ewum se aban ahoro ne nyina bo omhomoden ayebi nenso ehia bia ka ho ntini ameka ne tia wane se eniema ne nyeni nyina na ewo na ehia bia ka ho se ne ebe ya ampara ebe ti matete teacherfo ne ye na omso akotete mo fra ne ye amagana
nshia ye be die sebe a woman, Siano, it is not like the way that it should be. Nancy in Colana or Mabano, Omo Pesica in Tem in Tiana School Cono, Omo Pepa. But I have always said, sir, education is the alpha and the omega of everything. Say, wo a cola, not say one man of the best education, yeah. Now, who would me ma a cola, BBR, Sika, a dying gold, BBR, and I say one man of good education, and now, wo.